wonke umuntu owazi umbhoxo currently South Africa ngesixhosa will always relate i-rugby nexhosa commentary nge-voice kaKaunda. Uyipromotile lo Kaunda i-rugby ebantwini where siyazi apha eMzantsi Afrika bekuthiwa i-rugby enzelwe abantu abamhlophe kodwa uKaunda kangayivumele yonke loo nto yena wakwazi uintroduce isixhosa apha erugbini and siyayazi ivoyisi yakhe sizayikhumbula ishampompo sizayikhumbula ishampizi sizayikhumbula into ezihlwahlwazayo I think if ebekhona ngoku ebeza I don't know he's always got something a surprise ngayo but yeah uyakhumbuleka and hopefully kule ndawo alele kuyo umphefumlo wakhe uphumle ngoxolo nakusapho lwakhe sithi enkosi ngosiboleka uKaunda ngela xeshana lencinci besinovuya babe sinokhula sonke side sibe ngamaxheko because siyayazi bininzi into uKaunda besafuna uyenza uachieve ebomini amadoda amaninzi kula comment noko ayayazi indima ayidlalileyo uKaunda buyabona ngoku ixhosa comment ukhona amaleti onomsebenzisi othobe kukhomandisa phaya which is into ke uKaunda ebezama uyenza ba irugby mayifikelele ezilokishini nabantu mabayive ngelwimi lenkobe sizamkhumbula kuzizi hopefully amadoda azakwazi umenza be proud ngomso yeah
yeah nami ndifuna nje uncede ukongeza yeah actually ndathanda ungena kwi-YouTube ndibukele ezi video zakhe xa ithetha and I think for thina aba badlalayo ngoku like usinike i-meaning yoba madlale usinike cause xa ithetha akathethi nathi bantu badlala irabhi uthetha nathi uthetha ngemvelaphi yethu uthetha ngentlungu nezitruggles esizifeyisileyo ebomini uthetha ngayo yonke into and uthi xa umamele uyandazi wazi mna uSiya Kolisi lo usuke ezwide nentsokolo yakhe nabazali bakhe asingumntu nje ondazi ngoku wenza i-research yakhe naxa ithetha simvethetha siyazidla ngobuxhosa bethu because ixesha elinintsi besingakwazi uthetha isixhosa sithethe i-english eyophukileyo apha abanye bahleka zonke ezo zinto but namhlanje ndiyazidla nje ngesixhosa sam and nabantu abandibukileyo andibukele ngesixhosa and wenza umsebenzi omkhulu bonke nodade umakhaya Jack bonke benza umsebenzi omkhulu because ngokuba xa besibukele bayasiva nobasiva ngelwimi labo and siyamkhumbula namhlanje ndifuna ukuxokisela ngoku umbuzo lo mbuzo itsho kabuhlungu kum because zange ndacinga ndawuze ndingena ebaleni ndingalivi ilizwi lakhe yabo into azithethayo ngathi neento azithethe ngumakazihole zange ezinye zasingazazi nozazi thina yabo iyachaza loo nto le nje bethina sipeople elisha sifuna udlala sijonge izinto naye wenza umsebenzi wakhe and xa ungena phaa usiva laa nto okanye xa kuphela igame ukubetha entliziyweni because uthetha ngawe uthetha ngefemily yakho uthetha ngabantu abaziyo and ya siyamkhumbula kakhulu sonke zicoach usile siyacingela usapho lwakhe siyababulela ngoba ngosiboleka ixesha lakhe amsherishe nathi ngoku xa simbona thi sithi ngokwethu sonke ngomzantsi wesouth africa wonke and andicingi uba siyaunderstanda ngumntu omkhulu kangakanjani ongakanani for thina engekho ngoku naxa kudlala sothi make sure uba siyamcinga because ndiyakhumbula ndinxibe isikipha sakhe ndidlala kiwa semprovince yeah sawuhlala simcingani ilegacy yakhe sawuhlala siyicarisha on and ndingavuya kubekho omnye osukayo athathe kule nto ayenzayo nababukeleyo abantu abangakwazi udlala bafuna uba serabhini bayazi uba ithatha ntoni uba kule ndawo kuyo kusasaza ayisukubukela nje irabhi umane uthetha ke le nto yenzekayo thetha ngabantu umntu usuka apha imvelephi yayo indlela yakhe because loo nto ikhuthaza nyumanye abantu abahleli elokishini anti umntu acima kasoze afike phapha xa isiva uSiya Kolisi usuke esikolweni esiyi-one usuka kwilokishi eyi-one ii-challenges azifeyisileyo kule ndawo akuyo zenziwe intoni nakuba abe lapha so no samkhumbula uzizi and yeah inkosi kakhulu ngalo mbuzo futhi yabulela.